jiri na record egwu ha. Ezu Odogwu, isi alaka na-eshi ọzọ. Before tile egwu aga n'iru, achọ m ka akọwa lọra n'eze ihe anyị na-eme. Ezu ụba, nwa m ọdụ ọnụlụ nwanyị. Ezu ụba, nwa m ọdụ ọnụlụ nwanyị. Mụ na egwu agbagọndụ. Tụ oge bụ nwaanyị bụ ebe nsi bịa mma ọba. Egwu nọ na mgbe nwere m sis. Ana m eti egwu na mgbe nwere m kamba. Esi mgbe nwere m wee bịa mma ọba. Kedu onye chọrọ bịa? Nwa m ụba si na chi. Ụba si na chi komedi. Ụba si na chi na Instagram. Ụba si na chi na YouTube. Nwa m ọdụ ọnụlụ nwanyị.
Dalụ.
Ihe onye na-eme mmalị ya ruo. Ọ gwanị nwa m, nwa m ọdụ ọnụlụ nwanyị. Ọnụlụ nwanyị dị jubu te duo ji tete tere. Onye nwa nwanyị dụrụ gị. Jubu te duo ji tete tere. Ka onye nwa nwanyị ọ mara kalaka. Nwata nwa nwanyị ọ mara kalaka.
Onye ọ bụla gbanwee ka ọ bụrụ ekele.
Ezu ụba, mmiri malu ga-awụ gị arụ. Nwa m ọba agwụ, isi welu ugo na nwa ọba. Tata bụ oge gị.
Atakwa na ahụ, ata na ahụ. Atakwa na ahụ.
Onye na-egwu elu nyami.
A na-egwu elu n'elu. Maka eji oge lasị ya.
Ezu ụba, nwa m ọdụ ọ na-anụ nwanyị. Onye na-etile egwu gwa ọtọrọ ọgbọ. Onye a bụ ụba si na chi na Instagram. Onye a bụ ụba si na chi na YouTube. Ije na Facebook. Ụba na komedi. Okwu na-agwa anyị mụ, onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Ihe egwesị onye m na-enu nwa, agwụ gị. Ụba ime, biko gị ikele. Ezu Emeka, nne m oge ezi mụlụ. Anyị ka n'ime ụba ahụ. Ụba si na chi, anya na-agwa agwa n'ahụ ụzọ. Arụsịrị mme si n'ọnwa. A ga-agwa ezi onye ọbụla na nnụ n'ọnụ.
Ezu omogo isi kala ka na ewu obi gebu wani ba wanu wana mo bejida wana mo bejida ai no na mu ewolu mu ka wa ili lego chata ego pila na kura kundo alo Ezu omogo isi welu go na na CEO CEO DAB back udugunu ani asaba
akuju omota
oyo ya ni na mo ma do mo bu do ni oyo akuju oyo akuju oyo weli iye weli
daro
wanne kisuna azuka kisuna azu mauje lo bodo weli
iwe
ikoye jamwa keje amu ya lo
akuzu
ikoye jamwa keje amu ya lo ya ibu bi na melo ba wanne ko ba de beli bi
ice coach
Umuaka, Osum, Deji Jesus. Umuaka, Umuaka, Deji Jesus.
I got one.
Enyagwa coach biko ginde kwanya niru enana ya niru ekunyo kpukpu anu
dalena
ai ga kusie gwo bele ga bia kese tu londo gwa kese tu londo
ai se ma
weye chimma Ilusiega ba kwanu anu na suwa. Odumu pa lomu kwa. Oga me pepe su. Oseega me pepe.
Gogo.
Agose. Gogo. Oye Solivia. Solivia mulia. Aje Solivia de kwa Isi walu go solive I just solive
Senati 2023 Sokora, 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 se shibolo chwe.
She with Villa Point. One day she went as a Razin Hotel. One day she can never bed day. It's a good one. They got me up on my bed day.
Ice. She ain't looking at you. No more cause she was able to
do. I don't know about the subtle. Abagalo.
She a Luganya, who was she a little mother of Kama?
You
bet she a little mother of Maka. You bet you be a little mother of Makano.
That's a good background.
I did go with that one. There's your mood. Welcome on, my old man. You need your mother to know what now of one again.
I see.
You
Iba kwa kunime wewe goge watene no. Oba 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 oba. Galo. Oya kuzo mona. Akene kene sonyo maleni madia o. Ika kene no ya ho.
Wasn't I a man about that wire?
I go really can you.
Actually, no, I'm on my honeymoon.
I just do bus in a chico bed in a stage.
Nice.
Uba. I know where Chima Boga. Uba Sinatio. Uba Sinatio.
Enough chance. Express.
Uba Sinatio. What are we doing? I don't know. I'm going to go to the house. Nintendo one. Rubuna Libyan, Ovuch. Ovuchi Kodi, Rubuan Lita. Olevrugi, three, three blocks. I'm not going to run, but they were running. Even I love two stories. You and I love two stories. You go back. Hello. Hello, celebrate with one love. The bus is as much. In a 2 1 year, no Cuba. I did not do it. He got to go with you now. Every night, what I let them know. He got to go with you now. When you can want to go, that's a good thing. There's a money, Billy Maluka will get out of here. Is he a Lugo? To do my cabaron. Would you go baron? Would you be 100,000 free? Baron. Nobody won and be a woman. I believe by JVM. There's your mother. Mini Maluka na we haro, odibo baron, odibo baron. Dalo 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 dalo. Sirelele. Youngest engineer. Is the youngest engineer. Moshele. Aye. Engineer, you go back to Umaunaka. Today. Odoma celebrate Gosala. Odugu Bula
Thank you. Aye welo madu konye welo go.
Onye welo madu konye welo go. Madu ke jaga.
Wana wala lo.
But I didn't Yes, every